Hey Ginger, how you doing? Baby cow, how are you doing, Ginger? The baby cow, moo moo moo. How are you doing, Ginger? The baby cow, moo moo moo. Baby cow, moo moo moo. How are you doing, baby cow, moo moo moo?